cikin jikina nan yawo. Kawunar ki ce jikina ki kiwo. Girma take a kowanne sakan ko zazzabin jiki bata yawa.